Lena ke indlela abangani kanye nalabo abebesebenza noMbokazi abazomkhumbula ngayo ekhonze ukuziculela nokudansa. UMbokazi ubenegama lesidlaliso abalaleli boKhozi abebemazi ngalo elikaMbhishobhi omkhulu. Ungene esikhundleni sokuba ngumfundi wezindaba emsakazweni uKhozi eThekwini ngo-2003. Engakangeni kwezokusakaza usebenze ebhange. Umndeni uthi uzomkhumbula ngamancoko akhe.
Sidumele kakhulu ukushiywa umfowethu uScelo Mbokazi obesegule nokho isikhathi esingango-2 years engene ephuma esibhedlela.
UMbokazi ubengumfundisi ebandleni iKonkanyana Zion Church. Umngani wakhe omkhulu ongumsakazi odumile usiqemeza Sipho Mbatha uthi uMbokazi ubeyihlupha ngalabo abakhathalele.
Bakhona into engifunayo noma engifisa ukuyazi, ubukwazi ukuphakamisa ucingo umfonele engekho ngisho nasemsebenzini akwazi ukuthatha through kuleyo nto leyo ekhona noma kusuke uyifuna. But akuphelanga lapho, siye sakhanda ubudlelwane obebukhulu kakhulu ukuze kuzoba yilesi sikhathi inkosi emthatha.
Ababesebenza noMbokazi ophikweni le ndaba bathi bazomkhumbula kakhulu uMbhishobhi omkhulu.
Umuntu obengodependa kuyena ngaso sonke isikhathi, umuntu obekuthi makune crisis athi ngingenze njani, ngicela ungitshele ukuthi ngingasiza kuphi.
UMbokazi ushiya ngemuva unkosikazi wakhe nengane esekhulile eyintathu. Uzongcwatshwa ngomgqibelo emandeni enyakatho nesifundazwe. Bongani Gema, indaba nje SABC eThekwini.